ibindi byo byo nisa
usabusa iki ikintu gisagye ari cyangwa numunebwe numunebwe umwe asinzi uko gwego go hejo
mukama wanje
hari genda umwete mfasha umwana basi ko ndikonda kwari ndikoga ngo ya akambwi ko mengo siyo twamubyanya n'undi muntu twamubyaranye
none none tariya oya gufata umwana na usanga hari ibindi abarimo rega biba bigoye
nkuriyo majye aho ngeze ndarushe aho ngeze ndarenge kabisa
urarushe
aho ngeze ndarenge kabisa
oya ibyo ni ukwihangana mu rugo byama bigoye
mama nubwo ari ukwihangana mama
none umbeje genda kubariye ibintu byo gukora urazi ko abashinga ntahe barafise ibyo bakora by'iwabo sibyo ugukora rero mu rugo
mama jina nambiye
ko ronde
kumwe wibwugari bw'imyumba ati jewe
ubuye bw'ubugari bw'imyumba
nduruyoya
mukama w'ikigongo
sinduruyoya mama jina randi wahongeze ndarengewe
oya mugabo umvirija ukabushaka ko ho hagufasha erega bugira ubwenge urakuze
ubwenge nyabakiga mama
eh Nubu nubona ushaka kwagufasha akabubona yuko ari kigaba
mama jewe urya naco mbora umuntu mukura ko ahubwo je wahongeze ndi mu gutano wa moke
utawoma kujya he nuko zubakwa
gute rero ga mama zubakwa gute je wahongeze ndarengewe
ubiza ubugira ubwenge wewe ukagira ubwenge
ngira rero ubwenge no ubwinshi
nubu bona yuko atagufasha na kimwe gerageza nanange sibyo umubonye ari muhira nko kumugoroba mwijoro
mama sinjamba ari muzu shasha na kingura inkuzu sha urumba
jamugeze ibyo by'imuzu ubona twebwe twazibona bigoranye none ugasanga uzimusaba n'induru biragorana nyene erega nk'ubu nyene ushaka impuzu ririmba gakorasi wicare ku muryango urumva uca utangura uririmba ngurira igitenge twambaze imani duhezagire ngurira igitenge twambaze
mama wowe rero icyo mbona ukurankindaga kabisa
uku gukindaga none uririmbye ukora ntabyumva erega nawe nyene naho akawukaba yabibona
mama jewe bire mahongeze mahongeze nari ubwenge mahongeze ndarenge
kandi ugomba ngore n'ukuri ugomba ngore urazi ko wowe tutize ntigeze ndagukubita cyane ngira gute sibyo urabizi ko nakureze neza mwanange
mama nakutagize kumpanura ubundi ko ndabibona
ngore sibyo umviriza gira ubwenge uca ubwenge uranyumva uca ubwenge mwanange nk'ubu uri muhira ku mugoroba nta kindi wakora ukabona ari ngaho umushinga nawe wawe mubwira ati mpa telefone umurikire cumbe yumvise ati mpa telefone nimurikire cumbe data wanjye wibaza ngo arayiguha oya data wanjye apfumaze akakumurikira
kubera iki rero
kubera iki none abashaka kubona abaha barabiwe erega abafise abaha barabiwe amanimero yabo ntabashaka ko bimenyekana aho buri wose akajya ukamukoresha nawe
nihoaurayendo ndore tuhabarane naje ndamukomeshe
urumva rero ni ugukuranamo
nandigendo ndimubara duhabarane ndamukomeshe nawe ababare
mukama w'ikigongo wowe wahumye
kiramutse kwa se
wahumye nka kayoko oya mwanange humura sibyo humura abanza ugerageze
mama araba ukuntu naheze nonzira bara
none indwi zingahe zibiri uciye uhera cyangwa urakumbuye iwawe
majye ni kumurabona nubwo ari kubanza muhira
ewe icyo ngaho
turagabura aho
bongwiki
mama nari mfise
uraje mama nkubukene
nari
mfise
mana urishura na mama
ubu ku mafaranga ibihumbi bitanu ntoye nibyo uri kurantera
nanone turi kumwe
nane turi kumwe bisigura
basi uranshura wose na demire bari
demire yiki sindaguha namba aya mwana
none mwana iyo azasubiza
oyumviriza yanda yatoye nda yafite imigambi
mama imigambi ku mahera utaye mwibarabara
nari mfise imigambi rego umuntu agenda n'imigambi
ku mahera y'abandi utaye mwibarabara mama nukuri tutagabura sindabyo
yewe ntitugabura ntitugabura
none mama nukumeze ku
ntitugabura je nda yatoye nda yafite imigambi
mama nukuri tutagabura
ndato 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 Amafaranga nitoreye duhumbi dutanu nifitiye imigambi Ayimana nimboneke
eh basi tumuma umuhamwe ijana kwa bakoga yawe
ijana jewe
eh yereka bene ko wayitoreye
wa mutanu injajya wewe
emwe butungane bwarabaye
wewe uri injajya wa uri injajya aho rero uyu ni mama yaje turabivugana wewe
Nabo rero nawe ugomba ucimanza we zananiye ngo
Ahubwo genda tupi imbere
ugira ucimanza zananiye ngo
Oya
genda ari tugushaka
Ndamuhankande Wenda guhankande
rero
Wenda guhemwica
we wase ko ndagusa ko ndakuvugira
Uri njaje
Ndamuhamwa nkanda mahera jewe yana nitoreye Yesi migambi
Uri nawe ninyoko wawe naho yo genda ko shimigambi muhira ntacyo bitwa
Umviriza mushinga numviriza ndakubarire data wanje ni hamwe muyango tacyubaho umuyaga uyu ndi nyina wiwe urumva ndi nyina wiwe rero yabwirizwa kunyubanka nyina wiwe nige nari kwibwiriza none yacu asingira
uko nuko
mutama kuba
ewe ndagi
umwirukana nkande wewe
nkubwiye cyo
ariho mwabashe be
urakunda amahera kandi urarenze wewe
wewe utayakunda wowe ntayaga utayakunda
mama tugende gusa tugende twego singere ivyo wawe
erega yato yaje mugisha waruwiwe
eh
Mugisha none nyoko kwa kizungisha gatora nta uzotu
ingenda yawe kembare
genda sinyore byo mana tugezwe ko turaje kora n'undi wawe uri njyaga tugende
ingenda yawe kembare
tugere ko ukere genda bumenyere tugende
urabona
ona madesari
desai
nyamaye
nuko basa
ndana gutwaza gashako
untwaziki untwaziki niwe wari wayi ntwaziki
majenori
urafisi yuri Uragenda urire ku mugabo wawe.
Ni mama nawe urantaye.
Ukunda amahera hanyuma ngo umugabo ngo ntagufashe. Ehe basha.
Mama urasarisha vrema. Uranyira desa kuri ku mahera 5 minutes wowe.
Ndasarisha nta nisano ufise wewe. Inkunzi y'amahera uri umugore yubatse. Hanyuma ngo umugabo ngo he mama. Gurumva.
Mama desa bayite mama.
Desa yi. Yamaini
yagumane yagumane
nakubare yuko genda yafiti imigambi ugomba imigambi yanje ferero ugafaranga nitoreye
wewe ndakunda amahera nziko byaheze
yewe nitoreye amahera nari fisi imigambi injojo ninjojo
ugira imigambi ko mahera utaye mwibarabara
none erega umuntu apfana imigambi
wowe waruzi kutoba amahera mwibarabara
eh
muga mama wewe urasarisha kwewe
ivyo reka tubireke sivyo Jereka tubireke data wanje.
Umva rero mama. Ibyo mara byaheze ko nubundi we ntana 10 wo mama. Mbari yakurica kibazo nakubwira bigende gute.
Oyumviriza ivyo byovyo mwana wanje. Ibyo kubaka. Nibanga ribangi gwingata.
Deja kwisubirira muhira.
Usubire muhira we uragumuka.
Manda gukumerega.
Nani nkumbu yuvuguko. Ucuza kubeshera umugabo wa.
Manukuru mwanje ameze nabi.
Oh ivyo nuze wi nuze wibaragure. Wishebeture. Ehe. Gukumbuye muhira. Kumbuye konka.
Amane mu bikogwa ni bikumara mu muhira wenyine.
Ibikogwa udakora vyi wawe. Nibyo uza gukora ivyi wanje. Wagiye ubona iko nabifise.
Maze ndosubiramo.
Umviriza basi ndakubarire sivyo hari ahantu byabito sivyo erego ubu umuceri uraboneka kuri kure uraboneka Niwora bukazoza muhiruka mfasha. Nega niwo buri ibiro bingahe utahana.
Oh, ntabwo nza kugufasha nta.
Utahamuhire uzotahiwa. Nezotahiwa anje.
Maoya muhere mama.
Oyo zozumfashe muhira urabe urabe ikoro nka nagacero utahana.
Mama.
Utahamuhire wanje ni muri campus. Rega naragusohoye.
Akwani mengi jumba tinde kigaraga.
None kigaragara nzorondera ubunda kiraramo. Nzomubura. Wewe genda wubaki, sivyo? Kandi ushire umutima hamwe. Eh, rega kubaka no gutekereza. Kandi wumvikane n'umugabo wawe. Mwicarane, muhanurane. Muyage, mbeho muhora muyage.
Je namuhana.
Cyane mutahanka inyoni.
Namuhana.
Inyoni zira yaje.
Namuhana.
Wamuhazi. Izo ngeso. Ntabibona. Nta mukwe wanje. Ahubwo niwe uri kuramunaniza.